It is reported that two pipes that are centered in the villages are installed, where villagers will draw water at any time. Mrs. Mama Tema Khaula, the acting WASCO's chief executive officer, pointed out that people sites that are close to the pipes will be able to connect water in their yards.
Lili sechaba, e mong le mong a tla be a le bolokolohing ba hore a ka ya pomponyo eno e jwalo, mme a fumana metsi nyene le motsheare. Sepheo hape hape ke hore dipompo tsena e tle e be tsa mofuta o mona eo motho a lefellang, a lefang pele a tlotla a sebedisa metsi. Batho fela ba bohole bo ka hare ho dimithara tse 150 ba ka bang le monyetla wa hore ba hokelwe piping ena.
The chairperson of Marabeng Water Committee, Mr. Thabang Hlaswa, passed his thanks for being given this important commodity, water.
O no sala metsi ho ha. Ho ba ne hlile motseng mona re sena mehlodi ho ha. Mohlodi wa ne re na le wana ka mona. Ke na le mohlodi motseng mona o thongwe mduwane ka mona. Ke ne go a golelana le batho ba fuso bana ba tswa ka disiko se ka ga tla ga metsimo ile ho re ga sala ga sena le thwa ga ga a tswa go fana di banyana se se sena le ithu empa ke re chabe sa barabe le mogena wa ga chaba sa lu na ka chaba sa rona ka yenu ke le bo ka o fitisisa ha e ba ka yenu di khafa tsana ha yena le muso ana ha yena o botse chaba sa barabe se sa le se la ka di le botetele.
The Member of Parliament for Oberea Constituency No. 27, Hon. Motlatsi Maqalepo, passed his thanks to the government of Lesotho for this gift to Marabeng and Hafoso communities. He pleaded with the residents to protect this development in their area.
Ro leboha hape ho latela kholotso tseo leng ka hara tsona hore o shebile sebaka sena sa haeso hona mona haufinyane mona ntate ka nqeno bo maqhaka mono ho na le sebaka seo thweng ke O+ mo re ntseng re na le batho ba ga metsi ka ditonki ka nqeno ka mokgathwaneng re na le batho ba senang metsi ho hang le a ukwa hore na bomme le bontate ke tlotla e kae hore lona le tlisetswa metsi ebileng le nang le monyetla ho a kenya ka matlung.
The Minister of Water Affairs Honorable Samunyane Nsekele explained that this is a temporary measure as the government of Lesotho is working on a permanent water supply project.
O na le morero wa moshwelella o tlang o bitswa Greater Maseru. Moralo o ko o reretsweng hore qetelo nya qetello na go nye e isang selemo bonyane le half. Bohle tikolong yena bere re na le mokgwa o re malapeng a rona re be re hoketswe metsi.
The money used on this project is from government's drought relief fund. Selina Letiketa, LTV News, Maseru.